uzothi kuya kafike ngo 5:2 usheshe sisi ucushe ngala ungene ngasekishini uphuthume ekamelweni lami sisi athi nalona amen ngifuna uyafika lo mkhumfa khumfa wakho ufica wena lapho yathi koska ngizwa kahle wena tento cuphi washi mntaka baba cuphi washi ngoba uJesu Kristu ubonakaliswe ngalokho ukuthi achithe imisebenzi kaSathane. Ingabe wena wawuzokwenze njani? Wathi ngo-10:2 wase wafika umkhumfakhumfu ethi ulungisa icele. Ucela uyaphiwa bo. Wathi uOscar hawu uyazi ushentshweni bekuvele kufise kade ngabe usushilo. Lati kusasa angizuvala ngicima ugesi. Angithala zikabelo la.
Yehlisiswa
nalela ke ngo 5:2 nje ziya nje ku 11 uvela ungene ungabamba umsindo ungene uvale kahle uqonde ngqo ekamelweni lami uzowufica uChristmas wena sisi ku 10:2 ususekamelweni lami oh achithe umsebenzi kumnyama chitha uJesu. Awu inkosikazi yalo mkhumfakhumfa yangena yalala wafika umkhumfakhumfa wangena etafuleni wahluka isimusi wathi makuyosa wathi inkosikazi baba kadudu izwi uyalizwa ngempela nje cha bulizwa ngempela ubekwa yini laba bakho ngithi baba kadudu ubekwa yini kanti ubani ngithi baba kadudu ubekwa yini lapha lo nkosi lelizwe likabakadudu nje nkosi yami ngithi baba kadudu ubekwa yini la hayi kanti wena ubani ngempela ngithi baba kadudu uyayizwa ivoice aphila nayo ubekwa yini la hawu kungcono umuntu akhanyise ayikho nina qhwa ugesi uma kadudu isidambu sakhe sidala ubekwa yini la wena ubekwa yini la kodwa bephele ubekwa yini la wena ubekwa yini la dujebele buza lephambi ubekwa yini la kanti wena ubekwa yini la asihambe siye ekhaya Shadrach, no Meshach, no Abednego, but thina ngeke sizingcolise. UJesu uyahamba ke futhi, usewuchithile lo msebenzi, usehlangana nomunye, uthi omunye, phuthuma Jesu ungabe usaya phambili, woza, umntana uyagula, woza uzombeka izandla. UJesu njalo, ngoba umsebenzi wakhe lo. Useyahamba ke manje, uyobeka izandla ke kumntwana kalo. Temba lo mutuma, tinga shanana no Jesu, giezo tu mopu ya kamuga, ayi shosha siya suguma, aba shwabe neba ya kateka, imungu siya kuluma, ito siya swa, aba no togo, baya shanuma, ya tili nkoskazi, itapa, plus the action. Yes, it's a cagazine. It's not as a call. Glory to Jesus. It can be so big. It plus a cagazine. You can't defend. A call. A little pipe in the pantry. Quacko. Gabum Togos, the Sukunun. Gabon, we are none of Futa Buisi. Usu story of Pomolo. When you know what you are, who Elisha Makwabab, who's on the tip of him. But Katana went to him much. But Katana went to him. Nay, man is up here in Canada, we cook, a wee whiz, who turned your foot out now in the language egg. Who fell out to what a bit of tape. Man, we are called away. If I buried it, Bazos and Tina Bazochek, or the Tina Gagasi. Vice versa, manje. What do you think of Jehovah when you know Jesus? What about the school that you saw to the Father's Gate? At your father's, no, no, meaning Father's Jehovah, good alone. Over brothers was a team. Go to Tina Gagasi, a couple. Glory to Jesus. You do me so Jesus, Bazalwa. I'm not a school. I get content about living Maliak. Kulezinsu kampeyi mbazalwane, ngikhokhe iloni yengane nje yakude eyasuka esikoleni thizeni yayongena eprivate. Kwasho ukuthi abazali abanalutho yazoguqa yathi ngicela ningithathele iloni, wathi umyeni wami ithathe ngegama lakho. And I'm paying ukuthi iyosebenza ibuyise. I don't know, angene lapho. Yeah, boys, I know my boys. God don't get zeal. Hallelujah. Wabo na galiso galoku. Kutazo tati msebenzi kasatia. Ye, kai toksi shonch. Simtani nu jesu mtandaze li itulu. Wabo na jalistu no felgus. Tandaze. Kona no mai ngambolu na mshanjo sale koli itulu laki. Upu mawete olo bagiti. Uphuma wedolo akukho understando awumangenyawo uJesu uyadlula susa isitulo thathi themba plus ukugijima thathi themba plus ukugijima thatha ithemba yeka iJesu sihlobo sami yeka gogo wami yeka tanga ake sigijime kushonele ngiyale gijima bo Yes, sir. sabonakaliswa ukuba uzoyichitha imisebenzi kaSathane. Uyabona laba be-arthritis kuzoziqhumela, akho mkhuba ozokwenziwa, akho bantu abazogingqika namakhaya elubala. Thatha indaba yakho, izwi likaNkulunkulu uhlanganise nokholo. Hebrews chapter 4 verse 2 lithi izwi abantu esashinyayizwa lona alibasizanga laba basophongolo, baze basala nezifo zabo neyiqalekiso zabo, basala benjalo ngobizwi abalizwayo alihlangananga nokholo. Blessed be the name. Arthritis igoduka, dedela lokhu, dedela ushukela ubona bakubo, dedela uBP, uyeke ukukhathazeka. Siyemthandazweni manje,
amen.
Uyeke ukwenza njalo, uyeke ukukhathazeka, uyeke ukuba nobuqili, uphile iqiniso, izifo zizobaleka. Haleluya, haleluya. Uyabona abafuna umsebenzi emva kwalomkhuleko bazohamba abantu bayofesa abazalwane, abaqala amabhizinisi abo bazowaqala. Khona iy'ngane bengixoxa nazo la zithi ifuna ukuqala amabhizinisi, ngithi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hheyi, kukhona okunye okuzacile kunokunye, kuzaca konke eqinisweni. Manje kuthi lokho okunye kuthi sengiyalibona ibhizinisi lami, ngoba ufikile unyaka woyekelo. Siyathandaza manje besingaqoma ubhali bazalwane, lo 2 weeks isisu sihlangene nomgogodla, besingakhuleki kubhali. Usuku lokukhululwa manje sesiyemthandazweni. Usuku lokwenze njani namhlanje? Usuku lokukhululwa, usuku lwempendulo. Nawe nenkinga ongaboni kahle makubhalwe esikoleni, ufeyile kade uthi ufundile, babu Jesu namhlanje umtshela ukuthi ilesi sizathu wasehlela ukuzochitha ukufeyila empilweni yami. Wazochitha ukufuna isikole ngingasitholi. Yasithola manje. Nangu Jesu. Nangu wesifazane. 12 years opa. 12 years. Kodwa uthi uma ngingathinta nje phethe wengubo kaJesu uthi ngizophila. Mayigijima nje ebamba umphethe ethi waphuma amandla emzimbeni kaJesu. UJesu akambekile izandla, ukhafula amandla, amandla akudonswa kukholwa. Owesifazane wabamba ukuphila kwakhe. UJesu uyabuza ukuthi ubani lo mthintile. Uyaphendula-ke uPhethro ngoba uyakhuluma bo. Kosu ubuzela uthinto bani? Sibaningi siyakuthinta, sibaningi siyakuthinta, sigcwele indlophongolo sonke siyakuthinta. Uthi uJesu angisho nini nizigudle ngami. Ukhona ongithinte ngokukhona.
Amen.
Sengiqedile. Ukhona ongithinte ngani? Ukhona ongithinte ngani? Ngokukhona. Wadonsa amandla emzimbeni wami. Lithi iBhayibheli lami owesifazane wayengena kuyifihla. Weza kuJesu waguqa phambi kwakhe. Wamtshela iqiniso lonke. Ukuthi lenkinga yami, inkinga yeminyaka emingaki. Ngiphila nalenkinga. Sekwabaleka indoda. Kubaleka abantwana. Endlini engihlala kuya kungeneki. UJesu ushizwe lodwa sesithandaza. Kholwa kwakho kukusindisile. Asivala amehlo. Ukukholwa kwakho ukusindisile. Ukukholwa kwakho ukusindisile. Nangu uZakewe ugibela esihlahleni. Ufuna ukubona yena njalo uJesu. Mayifika uJesu phansi kwesihlahla, ubhekisa amehlo phezulu uthi Zakewe, shesha-ke manje wehle emthini. Lalela-ke mntanami. Lalela ndodana, lalela ndodakazi. Lalela baba, lalela ma. Lalela mkhulu, lalela gogo. Mbise namhlanje uJesu. Uzake waphoseka esihlahleni wakugibela kuso. Wathi noma ngimfushane kangaka, kodwa I must see him. Fanele ngimbone namhlanje. Sesiyavala. Ungenzeka ukuthi lokhu uqale ngathi awukazi ukuphuthe. Kodwa tonight you must see him.
Amen.
Mbone namhlanje. Ngicela bonke abafisa ukumbona uJesu empilweni zabo babe ngenyawo. Abaneyinkinga zeminyaka. Inkinga zokungazani noNkulunkulu. Abanye bayazana inkinga zokungakholwa. Abanye bathi bayakholwa kodwa bahluleka ukukholwa nje. Mana ngenyawo zakho. Inkosi ikuhlangabeze namhlanje. Endizokuhlangabeza ke namhlanje. Namhlanje iceliwe ithi nacelana nganenzela. Ithi celani nizophiwa ukuze intokozweni iphelele.
Amen.
Icela bonke abafisa breakthrough. Bagijime ke beze laphambili. Zuzu. Wokukhululwa. Umzuzu kanye noJesu. Uyaguqula konke usizi nenkathazo. Uxosha ngisho uvalo. Ngingena kwethaba. Uma ngibheka nje ubuhle balomhlaba. Ibushaya indiva. Shaya indiva ke mtakwethu. Yonke lento ebiyinzuzo kuwe. Namhlanje uyishaya indiva. Wenziwa yini ushaya indiva kule nto? Ubukhulu bokumazi uJesu. Usefikile ukuzochitha imisebenzi kaSathane. Khululeka ume lapho ume khona manje. Khululeka ume lapho ume khona manje. Khululeka ke ume lapho ume khona manje. Lo onomopho waletha isitori sakhe somopho. Kanti uBartimeo Mpumputhe walahla ingubo. Wathi inkosi ngifuna ukubona. Be specific. Yisho ngqo. Yisho ngqo. Usukushinto efana nayo. Tshela uJesu istatement esi-straight. Asikhuleke. Ngicela nalabo abamele ekugcineni. Ma indaba zabo yilungile baphakamisa izandla. Bayibhekise kuthina lapha ngaphambili. Thina size uJesu namhlanje. Inkinga yeminyaka. Amazulu ayexazulula. Ngoba inkosi ithi asiphuthume ophongolo. Inyanga kaMeyi ingapheli singafikanga. Ngoba indaba yakho seyanele ezulwini. Inyembezi zakho seyifikile. Ukukhala kwakho sekuswakele. Phakamisa izandla wamukele. Ukukholwa kuyisandla sokwamukela. Dazuluka. Dazuluka. Bonke abasehole asikhuleke. Musu kuyiqoqa sazuluka. Tshela uJesu iqiniso lonke. Baba ungcwele egameni likaJesu waseNazaretha. Siza kuwe ebusuku. Siphakamisela amehlo ethu kuwe. Lapho usizo lwethu luvela khona kuJehova owenzile izulu nomhlaba. Ongeke avume unyawo lwethu lushalele. Yena osilondolozayo ongazali ungalali. Ngegama likaJesu nazi iy'nkathazo zethu. Othe siyiphonsa kuwe ngoba wena uyasikhathalela. Siyabonga wendlu likaNkulunkulu elesuka izono zomhlaba. Siyabonga ukuthi namhlanje uyayidistroya imisebenzi yobumnyama. Noma eluphi uhlobo yayiyala egameni likaJesu. Yayehlulekisa imisebenzi kaSathane phezu kwalo mzimba. Ngegama likaJesu. Ngegama likaJesu. Ngegama likaJesu. Ngegama likaJesu. Ngegama likaJesu. Yayehlulekisa imisebenzi yobumnyama. Ibiza amandla akhululayo. Amandla asegameni likaJesu. WaseNazaretha. Bayehluka kuyihlulekisa. Imisebenzi yakho Sathane. UJesu Kristu. Wabonakaliswa ngakho lokhu. Ukuthi azoyichitha. Imisebenzi yobumnyama. Ngegama likaJesu. Ngegama likaJesu. Ngegama likaJesu. Ngegama likaJesu. Ngegama likaJesu. Isiliva negolide analo. Kokho lokho enalo. gama lika Jesu. Ngegama lika Jesu. Ngegama lika Jesu. Thatha udumo ngikhona. Thatha udumo twala lethu. Ngiyabonga baba. Ngiyabonga Jesu. Sibonga ukwehla kwakhe ezulwini. Sibonga ukuza kwakhe ezweni. Sibonga ukuzinikela kwakho ukuthi ube inhlawulo ufake izono zethu. Usihlenge eqalekisweni, usihlenge ekufeni, usiphilise ube yikhambi lebhalisama elisentabeni yakaGileyadi. Athi uJeremaya, uma leli khambi likhona abaphiliswa ngalo abantu bakaNkulunkulu. Khambi lebhalisama elisentabeni yakaGileyadi, khambi lepholisayo, pholisa imizimba efayo. Jesu waseNazaretha. Amen. Ngicela sishaye izandla bazane, siyaqala ukushaya izandla. Haleluya. Shaye izandla bonke. 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 Glory to Jesus. Ngicela lona kade endlebe engezwa avalele nezwayo avulele ibingezwa aphakamise isandla mayengizwa. Vavale kade ingezwa uvulele kade ingezwa uphakamise isandla mawungizwa. Phakamisa kakhulu musukuba namahloni amandla kaNkulunkulu abavulile laba aba 1 2 3 4 laba kade benendlebe engezwa egameni lika Jesu. Uma inkosi ivula indlebe zabangezwa nakuleso sifo sakho seminyaka uphulumisiwe. Ubani ukhona enothanda ukufakaza la ngendlela inkosi ekuthinte ngayo? Ukhona yini uyathanda yini ukuvela ukuthi chabo nasi simanga, nasi simanga mama ufake izibuko? Kukhona othanda ukusho yini? Kwenzekani empilweni yakho? Khuluma lapho ma. Hallelujah. Nikela umlomo bakithi.
Indlebe zabazalwane yavele yathula nje. Yathula nje duye lapho. Kungathi kukhona okuhohoza phakathi kuye indlebe bazalwane. Ngaba ke ngithembile, ngithembile uzodlula. Akwangadlula bazalwane.
Namhlanje uzwani? Uyivalile ngezwa ezwayo, wavule ngezwa, wangizwa ma?
Yebo.
Ngithini nje?
Uthi wangizwa ma.
Ngithini nje? Glory to Jesus. Bazalwane, sowathusa amandla. Izwi lenkosi uProverbs 18:21 lithi ukuphila nokufa kusemandleni olimi. Laba abangithandayo nje bathamza iy'thelo zayo, abathi ngemvimbo yakhe kade ngaphiliswa. USathane abayiyeke ngoba uma umelana naye uyakubalekela. Siyabonga manje bazalwane, sibonga inkosi, sibonga umoya ongcwele ofikile empilweni zethu. Ngicela simphathe kahle bazalwane, singamcunuli, simlalele ngoba uhamba phambi kwethu njengengelosi esilwelayo.